Ingakho umkhonto wesizwe kufanele uthathe umbuso ngomhlaka 1 ukuze silungise inkinga zabantu bakithi eSouth Africa. Asikwazi ukuqhubeka siholwe abantu abadla imali zabantu okufanele ngabe ziyabasiza. Ngakho ke sithi ke ngomhlaka 29 May unxamalala siyamvotela. Sithi ngomhlaka 1 May unxamalala yobelungiselela ukwakha i-cabinet lakhe. Usevumeli u-IEC. 1 June. Kusho ukuthi ke ngaleyo ndlela maqabane, njengoba namhlanje i-court ikhombisile ukuthi abayiyekile le nto yabo ukuba bias. Sebeyakwazi ukulalela abantu base-South Africa. Okusho ukuthi manje ke izwe lethu selizobuya. Ngaleyo ndlela yamaxabane ngifuna ukunibonga nge-support eniyenzile nokubekezela ke benithukuluza ngey'ncwadi ebeyikhishwa kuma-social media bethi sebewinile kwanjani kwanjani, kodwa anizange nosusa umsindo ngoba bebenza lezi y'ncwadi ngoba benzela ukuthi kube nomsindo ebese ama-elections ayahlehla. Asingabavumeli noba bengasibeka umuntu esweni, asibekezele nje. So babona ngale kwamhlaka 29 sesibakhiphe ngevoti bese bazi ukuthi hhayi sekufuneka bahambe boluse inkomo ngoba phela ngeke besebavumeli. Abanye-ke bayohamba bokuthatha iy'ngane emakhaya. Amandla, amandla, viva Zuma, viva! Thatha Msholozi, thatha!